Abesana mina nabafethi kamala modoro asibuyile namhlanje Series X2 uluna nomalo wakhe episode 18 uAnkel is too emotional yazi na exe so shout out before singene kwi reaction shout subscribe lapho shout like comment ushare ya futhi singene kuyona futhi nempahla le nina sikhathi sokukhuluma kakhulu. So as we before singena kwi video just to tell ukuthi kuzonzalani kule video lena ngizofike ngibukele iepisode uluna nomalume wakhe episode 18 bese ngiyasho ukugcineni kwe video ukuthi ngifila kanjani ngayo bese ngiyasho ukuthi ama thoughts ami ukuthi ngicabangele as ngibukele yebo le nto show yeah first before singena kwi video cisha subscribe cisha like utshele nabantu sikuse uDoro wethu uyinja uDoro uTsempu uDoro wenza wani so yeah first asingene kuyona eish. Ish, lo mchita lo fethu Franco lo wakhona yaphusha intwana. Kuse Franco njayami, salute poison. Awuhlanganise buda yami, uyabona ukuthi unele nto sine marketing e grand lapho. Kuse ubabambe njalo fethu.
Salute.
Yeah. Asi bomi ya si slow way umalume kahle.
Ka?
Okay.
Uyahamba nomunye umalume.
Oh.
Okay. I'm cheating. I'm cheating. I'm cheating. I'm cheating. Siba serious manje yabona sikuse fresh levels baba ngiyabona noluse useze wayijwayela ukuthi abe kwi camera ngiyabonakala manje even indlela ase articulate ngayo bese kezwakala ukuthi intana manje si comfortable yabona siyaphakamisa bese lapho siyaphakamisa bese yeah ulunu malume wakhe episode 18 mawuthi uthandile bese le video cosha subscribe usha like usho ucabangani ngamalama uDoro. Don't understand what you're saying. Monday is X. Salute, my friend.